bin domo adam waye yamale wule dafa may ki lu tuti ki lu ne gagne ki lu yam ki dara lolu dal biru yalla loy yalla moy sunu brame
Thank you. Yeah.